akizana ibintu bya politiki politiki nabyo ni tuzina za mitya bivyo kwera kuba icho gihe gushika uno musi abantu bose bamye bitabona ba politician gushika uno musi wose bana niwe Jangan lupa like, share, dan subscribe.